gives you the boss lady. Akuse hayi man kancane wona sikini wathandoni. Then akuse Alice apa. This is Cape Town. Culture where you at? We represent you. Sack, beat, sack, maningi, ningi. How? I'm a cool baby. Tina sani, wena lecture yakho. Mabebeza ndiyakuthanda usengo wami uyithekeni yam sweeti love isithanda sam umntana hotsho babanyani njengopelopela isitekekiso ngitshili bite kodwa ngoko ndinatshoyisi ukuze ngaqubazi le ndoda akho kuzomele ndicishe ngawe kukheyo njani unamasimba impofu endala enetv enofa noba kunini buti sisi stina stina wamasimba intlakw enkulu kodwa ucinga kancinci ayawustina 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 kudiza mandithei
Kalale besan vilu mezi sa kwa jukili.